abavubuka mbakubiriza mwe bakurembeze benki abaddako naye ekimera tekirekana naye ekigwa kyekirekana so bwoba oyagala kubeera omukulembeze nga wa mugaso weri enkya olina okukwata mpora mpora ani arebeko ebijanjaaro oba kasooli ng'akura ng'areekaana so ekimera tekirekaana naye ekigwa kyekirekaana.